inkosi.
Next.
Ungipha amandla.
Story to tell.
Yes.
Sihleli phansi.
Unjani
ngikho
mama, you were hurt, but now a mama watata ngenhliziyo. No mama watata ngokuqhasuka. I guess it didn't just kuluma ngawo manje. You were nowhere when awukho with Peter. Ngisakhuluma ngobaba wakhe. Angithi wena uyistepfather.
Ngistepfather kodwa nginasi isithombe.
Ima. Kukhona inkinga enkulu eyenzeka phakathi kwababa nomama walo.
Yeah.
Umama wathatha ngenhliziyo ngokuqhasuka.
Yeah.
Waduba yonke into. Uthe mayiduba kanti kunezinto ayimoshayo zalomntwana. Iqiniso baba solface asilimele.
Yeah.
Vele isiko lalomntwana lasekhaya kubo kababa wakhe linjani? Liyafuneka.
Yeah.
Kodwa ngendlela engizwa ni connecta ngayo nalomntwana. I feel the connection. Lo mntwana ngathi mayinenkinga aqale angayi kuma wakhe kodwa aze kuwe azohlala nawe phansi.
Hey ukuthi baba. Hey.
Ungakhali. Ungakhali indoda ayikhali. Ungakhali.
Ukuthi